Mwese muneza mugumana na television isanganiro tubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibikorwa byo gusanura ibarabara rikuru ry'igihugu nomero zitatu mu gice cyaryo cya Rumonge Nyanzarake n'ibiri ku murindi wifuzwa mu kigo cy'amabarabara ARB bavuga ko ari mu bice ivyuma n'ibiti biriko insinga z'umuyaga nkuba bibwirizwa kwimugwa muri Regidezo bemera ko bagiye gukorana nabo vyega kugira vyimugwe riratewe impungenge n'iyirukanwa ry'abana b'abarundi 40 mu gihugu cya Tanzania n'ishirahamwe ONLC Tewe Ton Frere gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu mu itangazo ryo kuri uyu wa kane Prime Mbarubukeye aserukira iryo shirahamwe asaba leta korosha ibijyanye no gutanga impapuro z'inzira kubwo korohereza abajya kwisumamwo mu bindi bihugu. Ido nido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubahikaze. Leta u Burundi buhamagarirwa gukomeza imigenderanire kugira buronke amafaranga mvamakungu gutyo bushobore guhangana n'ubukene bw'ivyankenerwa mu gihugu. Akamo k'umukuru w'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olukome mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Gabriel Rufyiri abona ko gutunganya neza amafaranga mvamakungu make igihugu kironka hamwe kandi n'ukorohereza abanyamitahe biri mu vyoha icizere abafashanya no Burundi.
Ubwa mbere tusaba leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo izamure ibi bintu itagufashanya la cooperation development. Mugabo cooperation irafise ibintu bihambaye cyane, irafise cyo kwita préalable. Préalable ya mbere c'est la gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ni gukorera ku mugaragaro no gutunganya mu buryo bwiza ibintu by'igihugu. Ikigira kabiri ni uko leta ikora ibishoboka byose hagakomeza ikintu bita secteur privé. Ni kuvuga bajya abantu bikorera utwabo mu Burundi no munsi biragoye kuvuga ko ariho secteur privé. Ukusanga hari abantu bita ngo secteur privé mugabo ufite kuratari secteur privé. Icya gatatu kindi nuko leta ifata ingingo mu buryo formel ikabuza abantu bari muri leta ko bajya mu rudandazwa kugira ngo dushobore gukomeza ro secteur privé muri leta. N'ubu ndabisubiyemo igihe cyose bazoba barabadandaza ari abakomeresa ndababwije ukuri kwiyumvira yuko zotera imbere bizogora. Ikindi dusaba nuko dusaba yuko amafaranga y'agaciro ari mwa kino gihugu mu by'ukuri leta yatange iravye priorite iravye ibintu ngirakamaro iravye kuko hari abayatwara ntibigere mu by'ukuri bayakoresha ibintu bagomba kuyakoresha. Muramaze kumva ko muri leta kenshi bidoga bavuga yuko abantu bashora ibintu hanze abahira batagaruka. Jewe rero nibaza yuko hakwiye ko ibintu bashora hanze navyo naboneho bafishe abo bantu babasuma n'amanumva muri leta bavuga ngo harabasuma mugabo ntibigere bafatwa. Twebwe tuvuga tuti abo bantu nibamenyekane.
Uwo arongoye Olukome asanga mu guhangana n'iduga ry'ibiciro ku masoko leta ikwiye kugabanya amatagisi kuri bimwe bimwe mu vyankenerwa vyinjira mu gihugu.
Nuko leta ifata ingingo kuri ibintu bike bigoye cyane amafaranga gumaduga bakure kwa amatagisi ibindi nabyo bafite subvention nuko babigize muri azi leta yarakoze ikintu cyiza cyane. Nagira mbonere mbere kano kajya kukwishimira kuko yarakoze ikintu cyo gusubvasiona ibintu byinshi bijya mu burimyi uko yabigize rero mu gusubvasiona ibintu bijya mu burimyi murabizi ibintu by'ifumbire leta itanga yarenga igice kwijana no kuvuga umufuko w'ifumbire nkayimbura ubwo 75% hafi usanga leta itanga hafi 43% murumva ko cyakiri kintu gikomeye cyane hamwe rero yo cifata ku bintu bindi bikenewe byangombwa dufate nk'ibitoro igasivasi rugeba amatagisi bica byoroha ikiyakoze mu burimyi mu kwisubvansiona boca bagera kure cyane bagaca basubvansiona bagateza n'imbere ibi biterwa njya bukamazi bituzanira amafaranga y'agaciro kujya baraye agaciro ibindi bintu byo mu burimyi bisanzwe ni bace bashyira ku ingufu cyane ibintu bituzanira amadovize murabona nk'ikawa isa n'ihibagiwe ubutare murabona ibibazo birimo n'ibindi byose bisa n'ibituzanira amafaranga y'agaciro
Gabriel Rufyiri arongoye Olukome makuru yacu cyabandanirize mu gisata cy'inyubako ibikogwa byo gusanura ibarabara rikuru nomero 3 mu gice cyaryo cya Rumonge Nyanza Lake nibiri ku murindi wipfuzwa mu turere tumwe mu kigo cy'igihugu kijejwe amabarabara ARB ari nabo bahagarariye leta mu y'u Burundi muri uwo mugambi bavuga ko ari mu bice ibyuma n'ibiti biriko insinga z'umuyaga nkuba bibwirizwa kwimugwa babona ko ishyirahamwe Regideso ryari rikwiye kwihutira kuvyunguruza Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso avuga ko bariko bakorana nabo byega bose kugira ngo vyimugwe mu minsi ya vuba ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago
hagati birometero vya 88 na 92 mu karere ka Karonda cabara no hagati birometero vya 105 107 mu karere ka Mukungu niho hagaragara cyane ibiti n'ivyuma bireruye insinga z'umuyaga nkuba utangwa na Regideso bibwirizwa kwimugwa kuko biri ahabwirizwa kwagurirwa ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo cya Rumonge Nyanza Lake hampande y'ibiri mu gisagara cya Rumonge nkuko bishikirizwa n'abakozi b'ikigo ARB bahagarariye leta y'u Burundi muri uwo mugambi nkuko bigaragara mu karere ka Karonda cabara hampande y'ishyamba rikingiwe rya Kigwena ahariko hararangurirwa ivyo bikogwa ivyuma canke ibiti biri ku insinga z'umuyaga nkuba biratariye bakaba barakora mu tundi duce kuko bisaba ko vyimugwa abakozi b'ikigo cya leta ARB babirabisha amaso bakabona ko bishobora gucereza uwo mugambi arico gituma basaba kwishyira hamwe Regideso ryo kwimura ivyo vyuma n'ibiti mu maguru masha kugira ngo ikiringo cy'amezi 30 cyatekanijwe uwo mugambi ntikirenge kukaba nkako ahatari intambamyi ibikogwa bigizwe no kwagura iryo barabara n'ukubaka ibiraro bigenda neza nkuko abakozi b'ikigo ARB babivuga ku kilometero 114 hafi yo mu mvugo ivyo kumena gatumba hifashishijwe ibitambi bigenda neza nico kimwe no mukaronda aho twasanze ibimashini vyimba ibindi bitsindagira kariyeri izanywe n'amakamyo biri ku TV Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso avuga ko abegwa n'ico kibazo bose bariko bararabira hamwe uko kuvyimura vyokogwa vuba ico kibazo nico catumye ibikogwa byo gusanura igice c'uwo mugambi kiri mu gisagara ca Rumonge byari bitekanijwe gutangura kuwa 15 nyakanga turimwo na maginga ya bitaratangura nkuko mu kigo ARB babivuga
Jean Pierre Misago urakenuye amakuru yacu tuyarangirize mu gisata cy'agateka kazina muntu ishyirahamwe ONLCT gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko ritewe impungenge n'iyirukanwa ry'abana 40 b'Abarundi mu gihugu cha Tanzania ku bw'iryo shirahamwe. Abo bana bari bagurishijwe muri Tanzania bavuye mu ntara za Gitega, Rutana, Ngozi na Karusi, bakaba bakozwe ko n'umugambi w'umukoresha wo muri Tanzania yabakoresheje kugira azahave abirukana atabahembye. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane, Prime Mbarubukeye aserukira iryo shirahamwe ONLCT asaba leta korosha ibijanye no gutanga impapuro z'inzira. Asigura ko iyo bigoye kuzironka bituma abantu basohoka igihugu mu nzira zo mu kinyegero.
Ishirahamwe gishinze kugwanya urudanda rw'abantu ubwimukire bwo mu kinyegero namabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONST we Tom Frere erimaze gihe kitari gito risemerera cyerekana ko hariho umurindi udasanzwe w'abana b'abarundi bariko baragenda bajanwa guhishwa n'ababadandaza bakabatwara mu gihugu cya Tanzania koreshishwa ibikorwa bitandukanye harimo n'ibyubushurashuzi. Nico gituma rero haraye habonetse ikimenyetso kitabesha cuko abo bana twavugira kuri ko bajanwa guhishwa mu gihugu cya Tanzania ko byari byo kuko ibyo byari bigaragaye mu gihe kuri wa 17 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka 2024 igipolisi cya Tanzania carirukanye abarundi bashika 40 bagwiremwe abana cyane kandi abarundi birukanwe n'icyo gihugu cya Tanzania bari bajanywe nk'inyagano muri icyo gihugu bavuye mu ntara za Gitega, Rutana, Ngozi na Karusi. Cyane cyane abo bana icyatumye birukanwa n'uko ababakoresha babagiriye makosa bakabirukana babigenjeje kugira bikunde babirukane batabahembye, kandi nuko nyine byagenze bice bituma rero birukanwa bambuwe mbere n'utuntu twabo bari bafise kambere batanahembwe bivanye n'akazi bari babakoresheje, ariko bakabirukana amaboko agaragara batabahembye bacare bashikanwa imugina komine Mabanda ku rubibe Uburundi buhana na Tanzania mu ntara ya Makamba. Leta y'u Burundi yagerageza igakora ibishoboka byose kugira ngo ibikenewe byose kugira ngo abantu canke abarundi baronswe impapuro z'inzira bitunganywe neza, kandi impapuro z'inzira zorohe guhabwa abazikeneye kubera dusanga uko kuzitanga biguma nibyo bituma abazikenera baca bahitamo kuheba kuzirondera, bigace bituma rero bagenda guhishwa mu byo bihugu bindi byo hanze tankaratasi z'inzira bafise.
Aniho duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye, mwakoze kuba mwayakurikiye mu gihehego n'ibiganiro by'isanganiro.